Assalamu alaikum ƴan uwana, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel din namu, to bari na wa subscribe sannan kuma ka da